encouragement yethu and then ke sizowunika ke ngoba egqibeleni umambona ifruit
na nendo wena
ilanga maka chi kwa moye.